no fo edrusu edrusu
wo kudɛ kɛsie no edrusu ɛyɛ kɔfo panyini baafo gyawo to ne nsa ɛde afrɛ akɔmfoɔ adɔfoɔ ɛne obi biara a wote ne nka sɛ ɔmfa n'anim nyam ɛmmra me pie wo kudɛ kɛsie a wɔyɛ de ahyɛ abosom ɛne mu nyam no ɛyɛ ɛda 28 ɛyɛ ɛda 28 ɛyɛ wo kua da ɛdi anim yɛɛ ana adwumadie no ɛkɔ soɔ na ne da brada ne da brada wɔ siri bɛn ama akɔmfoɔ abɛdi agorɔ abɛsa ɛda wo kua da ne deɛ wɔdɔfoɔ ampa yɛ bɛdwa pa wɔni bra bɛhwɛ bɔnsam kwaakuo ti apakan mu di asa yɛ nsɛnkyerɛnne ahodoɔ asantenka gyina bedwam ɛde nkyerɛkyerɛ ne tumi kɛseɛ a ɛtenetene nnipa biebie kwamma nnipa ɔdɔfoɔ na su kɛseɛ nsu kɛseɛ asuo paa mu nankasa bɛbɛtiri so baabɛhwɛ fie aba bɛtenetene ne mma ama animuonyam abɛdaadi deɛ ɛyɛ soronko koraa na ɛyɛ nwanwane sɛ ɔmba ɛnsa nkɔ ne nsapan da biara da nti kɔfo panini nanabaafo gyawo se yɛma ne ntoadɔfoɔ ne obibiara sɛ obibiara a wɔba ɔbɔ anan aba dwumadie ne sɛ wokudɛ da no ɔba ase yɛ biara no ɔba na wokura wo nsɛm koku baako na wokura wo hyena baako na adeɛ biara ɛka wakoma biara sɛ wode to so biara na wode ato so na ɔmfa wokɔ nananom anim ɛnyi apayɛ ɛnyi musuo ɛmfa mfiri wo so ɔdɔfo ɔmpɛwei na wopɛdeɛ ɔdɔfo ɔmpɛwei na wopɛdeɛ ebia wote yɛ nka ebia wote yɛ ne na ɔntumi ɛmma bi ebia wowɔ amɔno ne ɔdɔfo ɛma ne ha wo da bi da ɛma ne ha wo fa kɔmfoɔ namba no ne fere kɔmfoɔ fa kɔmfoɔ namba no ne fere kɔmfoɔ ne ka kyerɛ kɔmfoɔ sɛ kɔmfoɔ awokudɛ kɛseɛ nsɛnkyerɛne ntumideɛ ɛne awanwadeɛ a wobɛyɛ deɛ bi nnipa abrabɔ so no kɔmfoɔ mewɔ ama no anim antimi ama bi me so sei na mepɛ sɛ woyɛ ma me ne ne kɔmfoɔ nni nkɔmmɔ na menim sɛ your life will never be